Sembonani ingabe bese nizwile ngale ngoma enja evutha be kulezi nsuku ethi Umjovo by ShoKays with Sandy Uthini ubungakezwa ithi uyadlala uthuma ke lapha ke ku YouTube ubheke ShoKays with Sandy Umjovo le ngoma izokuthatha kufake ku 2021 ngesivinini Umjovo